Eliqela le-ATM belifuna ukunyanzelisa umbhexeshi wePalamente unkosikazi Thandi Modise ukuba avumele amalungu ePalamente avote ekhusini kule voti yongamthembi uMongameli Cyril Ramaphosa. I-ATM iye yabaleka yayezinkundleni emva kokungavumi kukankosikazi Thandi Modise ukuba amalungu ePalamente avote ekhusini ngeli xesha lale voti. Ngoku inkundla yagqiba kwelokuba lo mba uchotshelwe ngomhla wesithathu kuya kwesine kuFebruwari kulo nyaka uzayo. Kungoko ke kungazukubakho le voti yongamthembi uMongameli Cyril Ramaphosa ngalemva-kwemini. Le voti iza kubanjwa xa siqukunjelwe isicelo senkundla se-ATM ukuba amalungu ePalamente avote ekhusini. I-ATM ityhola ngelithi inkcitho inyuke nge-R61 billion ngaphantsi kobunkokheli bukamongameli Cyril Ramaphosa kwaye intswela-ngqesho iqatsele nangakumbi.